Sidding. Banzo mere mapa ba kunzi bo muziki bikigano the star system yande ya Fabilo.
Eh. Bitu biko moto.
Bitu biko moto.
Bitu biko bien.
Mm.
Ariko vraiment bila gyoshe cyane.
Ejo tuzatuye kumwe.
Mhm. Kumusi wejo tuzatuye kumwe na Keshan Bowl.
Na Keshan Bowl.
Anaitwa Fabilo.
Uziniki indi.
Ari hano.
Yigeze kunembereza ahantu yakuye rijyajwe.
Eh, ahantu mu mwonga.
Una pajua pale pale. Kumbe ni true story. Eh.
Unasikia sasa vitu vya?
Ah, kumbe hani yakorera matizura hazi.
Oya, ni kubera ko.
This is Fabilove.
Yeah.
Reka nifurize byiza umuntu amukunda cyane gose umwana bitwa Nziza Belar.
Aramukunda.
Akibona afish.
Azoze vraiment. Arakibona afish.
Yavuze ati ndashobora guheba kaze ejo nkaza kuramusa Fabilove.
Umva
urukundo rw'umufana.
Biryoshe cyane kandi tunamutera intege. Hagiye urazi yuko hariho umuntu yamavuga umva ama budget wowe ukundane mu artiste.
Bose ndabakunda. Wowe uri umunyamanyaga na artiste.
Uyu ntazi nivyo arimo. Uyu ntavya.
Ugomba ku ufisi ikintu ni nk'uko kubatanga ukundi ibiryo bya gute. Ukunda
muziki mugabo ko mugenda ko strafisi mu artiste préféré.
Préféré. Nuko bakubwira tukunda ibiryo bya gute. Ko nkunda ibiryo byose.
Ibibaho.
Monane.
Ntanya mukunda wowe.
Kubera iki none? Kubera iki twama tubona aba artiste abafana bavuga ko bakunda abaririmbyi bose.
Aha.
Mugabo tukabona arabo bitatu
weko. Aha, voilà. Wo tusigura gukunda aba artiste kubera iki bose utabishize ko ngo here nuje kuri Natasha uje kuri BFC Fabilove inde hose ushireko.
Ni hatari. Icyo nshaka tuvugana ko nikihe ndavuga kuri Fabilove.
Yeah.
Uyu mwana w'umusore yavyutse yacafuje imbuga.
Kama kawaii.
Ya vjuti ya gizeguti ya chafuje.
Ya chafuje.
Imbuga. Ivjo tugira tuvugi. Entre parenthèse. Entre guillemets.
Entre nous
avoir basse. Azoza kugiri. Chabi tomo yiko kumusi.
Wejo.
Mugo kubela kubi kiri exclusive.
Ya.
Tugira tuagiragute. Turabivuga.
Ey. Hama nero ni yumba yuko tukwa. Tukwa murenge.
Azoza gire gute.
Azami tubigire. Tubigire vini. Dari kugei nduku. Ubu rero tumeze nk'abamwitwarira. Hama rero wowe azoza mu rukike. Hama yisigure tubuge rero bagenzi ibintu nivyo.
Cyo kimwe n'abafana bo muziki w'u Burundi ivyo mwibajije nivyo natwe twibajije. Ni nayo mpamvu Fabilove
twese turabifise. Cyo gituma ku munsi w'ejo azoba ari hano.
Azoba ari ngaye gice isaha zingahe? Igice isaha 9. Utiro bimeze gute? Ni Fabilove yavyutse posting avuga ngo abaguma bambaza aho iyo festival izobera ni i Washington DC ndavuga United States of America ni tariki 23 na 26 z'uku kwezi kwa kane umwaka uwu mwaka uhama nzogaruka nimugire blame
Ivan
nzogaruka nimugire
blame we msijali sinzo uhera iyo
musijali acha rongera aragaruka aravuga ngo mwe mubana ntekereje ngo ndangana nabo
Iva
muzosanga abo mutako time arabazungurukiraho bari nkagahini gakora icapati
mama gasha
oya sosha
umuziki ndi pa pa asharaite
Urabyumva rero
ni hatari
iki kintu cavyutse gitera icyo no kwitwa polemique canke gitera urujijo ku mbuga no kuma media agenda atandukanye ngamu gihugu cy'u Burundi ico nacho niki ni music festival Friday May ndavuga 24th ni igihe cy'isaha ku kizokugura igihe cy'isaha 11 n'iminota 30 z'umugoroba nkuko yavuze ngo ni hehe Washington DC Wikinda May 2023 gushika 2060 ndukuvuga iminsi ishika ingahe itatu
Mr. 2 ariko arakubita nyene fresh
iyi festival izobera hari hanyu muri Washington DC ndavuga
kandi n'akazi ari kumwe n'abantu benshi natwezaho ari ibintu biryoshe cyane
ni turakonfirma
mugabo
niyo mpamvu twagize gute twamutumye ko
babarenze
birinze bishitse uyu mwana wige muzomuhama antu z'amashugwe amashugwe yiwe niyo mpamvu tugize gute kwa mutumye kugira ngo azoze kudusigurira uko bimeze ivyiyi show
yeah
aka kanya katwe turabanyoteza bamwe mu bagize cyangwa mu bazo participa muri inoso kugira ngo wanashaka wanadukurikana bice ku mbuga muze mugire ibitari bike mu mwibariza twebwe tuzoba ha micro izoba ari emission en vedette niko no yita tuzomudugiza mixeur hamagire gute
tumubashiriraho
tumubashiriraho tumwande amavuga ati
ndahari ndahari ahadije kubivuga uce mukoro ku wa mbere ti je mumbwira iki akwishura ati nanje ukonyene
iyi so rero izo birimo bande nabande dinderis iyi so irimo ibihangange nka Diamond Platinums
kabisa
kuva mu gihugu cha Tanzania birimo igihangange nka Lil G Mike kuva hehe muri Ethiopia birimo igihangange nka Inos B
from Congo
DRC birimo ibihangange nka Otile Brown kuva hehe muri Kenya The Ben kuva hehe mu Rwanda Sudan Sira kuva muri Somali John Frog kuva muri South Sudan Joshua Baraka kuva muri UG Uganda Osi Osiriation depuis Zambia Nandi kuva muri Tanzania ubonawe ko azi yanagize gute yanayipostinze twanze kwa kumajambo Nandi yagize gute
yanditse
Lee John kuva mu gihugu cy'u Rwanda Lee John honye mu gihugu cy'u Rwanda ubwambere ndamumvise
naje vrai
akashora kuba hari simaka bose tugiye gute
tubamenye
Shinsky kuva mu gihugu cya Kenya Luda kuva muri Ethiopia Calvin kuva muri Kenya Onksi kuva mu Rwanda Onyx kuva mu Rwanda Esai kuva Uganda Fab ahariho niho sako
ahariho hari kibazo
si Fab Love ni Fab kuva he
mu Burundi
Burundi
aho rera ho
aha rero niho sako duhagarara niho kandi saka kwejo tuzogira gute
tuzomubari adusigurire nimbariwe kubera iki Fab kandi uzi Fab Love
na undi muri mbye dufise nga mu Burundi ari Fab
hawe
kandi kigaragara ikigaragara
nuko batagize si exactly from Burundi
kandi si photo shoot bagize wapi Fab Burundi ariko
kabisa
hey
attention
amafoto yabe abanye amwe
ariko
mugabo si bose Mona Colors of the East Festival and Weekender Entre temps turaza kuraba kuri www.dukeconcept.com turabe kino kintu Capital One Arena turabe ibintu bivugwayo
turabyihweza
turacha babwira bari muri Nosho hariyo Nelson Amazing kuva muri Tanzania Imani kuva South Sudan Vegas kuva muri Kenya iyi cover ya byutse sirkira akakanya nta uvuze ngo siyo canke niyo mugihe tutaratuma konde
Fabilove
mugabo ko mwagize ibyo mwitubazako Fabilove jazo azogira gute azosigura n'impamvu yavuze ko bamwe bizungukirako nkagahini gakora
macapati
avyumvaga mona nyambiza muri United States of America ndavuga USA na muntu numwe wo muri USA ari kuri no afish
ntura kibazo
mugabo ikinyohe
kandi tugiye kuraba harimo abantu benshi bo muri Afrika
bose wanashaka
bose nabo
muri Afrika nandi kuva mu gihugu cha Tanzania
hagatavayo na Diamond aho nyene hariyo nabandi babiri numvise aho nyene muri Kenya numvise bashika kuri batatu mu Rwanda babiri The Ben n'uje nyamari Lijo urumva muri Congo numwe hoho ni sawa
ni sawa
ni sawa kona gatufise umwe
sawa
aho ni poa
umwigeme arimbigiye arimba mu gihugu cha Tanzania nandi kuri Instagram yu official nandi byapo tsinzwe na ni screenshot yafashwe na Fabilove nandi yanitavuga ngo ubona kari na post yarabwe n'abantu benshi yari maze kugakumba 5 na ma comment 133 yanditsavuga ngo for the first time African princess on the biggest stage in Washington DC at Capital One arena for the East African Festival Colors. Nasemaje da. Pre-sale ticket start on 25. Nunua tiketi Mambo Pambe.
Mambo Pambe.
Reka tulawe Diamond ko kino kino yagize gute?
Yagi posting. Basi omwe.
Yagize gute?
Yashizeko.
Yagi posting. Kiramutse kibari cyukuri. Kiramutse dinye kibari cyukuri. Sinda kubesha umwana w'igihugu agiye kugura idarapo muri USA, Washington DC. Cyo bari kintu kidasanzwe.
Cyo bari kintu cyiza.
Ku gihugu. Ko bahageze aho duhaguruka tukavuga ngo mudutabarize abajeje gutanga imapuro. Namavid.
Ntihagire rero iba.
Umwana w'igihugu ntabe ero.
Muri karengane.
Wow.
Agende kuduseruka.
Diamond Platinumz. Haraheze minota 60 ya giposting.
Avutuye ko nawe.
Agize gute?
Avutuye.
Avutuye ko. Ni kuri ni kuri Instagram yiwe iriko amapost 157. No ikurikiranwa n'abashika umuriyoni umwe n'ibihumbi amajana indwi umuriyoni umwe n'ibihumbi majana indwi nina Instagram yiwe ubona kakurikirana abashika 2,880
bayi tumureze yuko uno munsi batweretse ko Israel mbonya kwije 1 million subscribers.
1 million subscribers icyo turakigaruka icyo turayigaruka ko turabaza barundi bacu amavyuzi yacu muguma mutwarata muguma mutwara mu Rwanda kubera iki mu Rwanda batayazina ngo dukwize umuriyoni kandi dufite ibihangange mu muziki byaratwe no muziki wacu mu Rwanda. Twigarukire hehe kwa Diamond. Diamond ya postinze araheze isaha n'umunota umwe ubutuvugane. Hamaze kuja ko comment zingahe zibiri like zingahe 49. Yani tavuga ngo ready for an electrifying performance that will leave your speechless. See you day. Kwigereza. Ikibazo. Uyu Fab Burundi twabonye. Fab Love. Mugihe. Twako tulibaze yuko ibintu atari byo. Kye maze gupostingwa n'aba nibihangana na Diamond.
Nandi.
Na Nandi.
Ko bigenda kose nivyo.
Iko bigenda kose nivyo.
Asiga ikibazo ni kuri Fab. Who is Fab Burundi? Burundi.
Ngacangira nkuko. Ko kugeza kakanya Fab Burundi. Ataragaragara hamaze kuboneka Fab Love. Aposting no post anavuga ngo jewe sindi nkambwe mu zungurukira.
Ngaruka. Aranaturemesha. Umugiri blame. I'll come back.
Reka duza amako ndakwi ikintu twigirira. Tugira uku point d'interrogation.
Sedeme.
Ni aho kumunsi wejo.
Wejo. Tuzi tu sahi trenda.
Voilà.
Azoba ari hano ebanda. Tuzomugira ati ikintu ukora indira nyene nyamba ari muri papa tangende. Ubuture bumve ko
bicaye.
Ama wipowera. Twese dushira ngaha telefone.
Ariko kandi tubabwire ko Fabirove ico tuzi.